It's Mega Grey Sound from FM. It's exactly 7 minutes before Mzogo Logo, PDK, kanjalo Gabriel Sithole. Kanye lesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekuseni. Bamba ke sengiyavala ngaphambi kokuqala usuku lwakho namhlanje ekuseni bamba sengiyavala. Namhlanje ngicela sibheke ivesi elilodwa nje incwadi ka Exodus 3 verse 7. Wayesethi uJehova, ngibonile nokubona ukuhlupheka kwabantu bami baseGibhithe, ngizwile ukukhala kwabo ngenxa yabacindezeli babo, ngokuba ngiyazazi iy'nsizi zabo, ngehlile ukuba ngibophule esandleni sabaseGibhithe, ngibophule kuleli zwe ngibayise ezweni elihle elibanzi. This is our verse of the day namhlanje ekuseni. UJehova ukhuluma noMoses uthi, ngibonile ukukhandla kwabantwana bami, ngizwile futhi nokukhala kwabo, bese yayiphethe ethi, ngehlile ukuba ngibophule ezweni laseGibhithe, ngibophule ngaphansi kwesandla sabacindezeli. Abantwana bakwa-Israyeli bafika eGibhithe bahlukumezeka isikhathi eside, babezama ukuphuma kodwa uFaro engabavumeli ukuthi bephume. Babephila kanzima, babethola kanzima, becindezeleka, beshawa, betholiswa kanzima, bakhiswa ney'tini, bedla nokudla okungekho right eGibhithe. Sekuphela isikhathi eside, abanye bazalela enhluphekweni baze bayitshele ukuthi inhlupheko i-lifestyle. Abanye bazalela season baze bayitshele ukuthi indlela yokuphila iwusizi kuphela. Kodwa sizwe uNkulunkulu ekhuluma noMoses ebanikeza ithemba, uthi ngizwile ukukhala kwenu, uthi ngibonile nokukhandleka kwenu, uthi ke ngehlile ukuzonephula. Kwathi ngikhulume nomuntu namhlanje kuseno sekhala isikhathi eside ethandaza enkosini, ecela inkosi ukuthi imsize esimeni sakhe akabhekele naso, kodwa usizo alifiki. Namhlanje kwathi ngizoshiyela umyalezo ukuthi uJehova uzwile ukukhala kwakho futhi ubonile ukukhandleka kwakho. Uthi namhlanje kusena ngizokunikeza nanku umyalezo ukuthi usehlile ukuzokhipha osizini lwakho. Angazi ukuthi sinjani isimo sakho, angazi ukuthi linjani iGibhithe lakho, angazi ukuthi iGibhithe lakho selikubamba isikhathi eside kangakanani, usize lwakho selikubamba isikhathi eside kangakanani. Kodwa uthi namhlanje uNkulunkulu wehlile ukuzokukhipha osizini lakho. Uyehla kuNkulunkulu abakhipha abantu, uke wehla ngesikhathi oDaniel befakwa emphandweni wengonyama. Wehla uNkulunkulu wavala amazinyo eyingonyama, wabakhipha emphandweni wengonyama, ngoba uNkulunkulu obonakalayo ovelayo. Uke wehla ngelinye ilanga uJoseph efakwa emgodini, abafowabo bethi bayamlahla, bethi bayambulala. Wehla uNkulunkulu wabakhipha, wamkhipha emgodini ebefake kuwona uJosefa. UNkulunkulu okujwayele ukuthi ehle esimeni sakho bese yakophula. Uke wehla ngelinye ilanga efica amadoda amabili esevalelwe ejele, ayiseshawe kanzima opha igazi. Kodwa wehla lo Nkulunkulu wazamazamisa iindonga, wazamazamisa iy'nsika zejele, waphuma. Baphuma uPaul benosila ejele, ngoba uNkulunkulu ozwayo bese yehla esimeni somuntu. Kodwa ngithi namhlanje nasesimeni sakho uNkulunkulu uzokwehla bese khipha esimeni sakho. Uke wehla ngelinye ilanga efica indoda isigundi inwele ewuSamson, elithi iBhayibheli baze bayithatha bayodlala ngayo, bayidansisa phambi kwabantu iy'nqunu. Kwasho ukuthi le ndoda inoNkulunkulu owehlayo isimene, ngoba lo Nkulunkulu esimkhonzayo kanendaba kuba isimo sesidonsa isikhathi esingakanani. Kodwa uyehla bese kwaphula esimeni sakho, lithi iBhayibheli ye wehla uNkulunkulu wazamazamisa amantilongo onke abaseFilisti, bafa afa amaFilisti ngaleso sikhathi, ngoba uNkulunkulu owehlayo esimeni zethu. Uke wehla emshadweni wasekhanela seGalile, sekuphele iwayini, sekungaziwa ukuthi lizoqhamukaphi iwayini. Wehla uNkulunkulu washintsha amanzi eKhana aba yiwayini. Kwathi ngikhulume nawe namhlanje ekuseni ukuthi isimo sakho uNkulunkulu sesibonile, indaba yakho amazulu aseyizwile, amazulu esehlile ukuzokophula esimeni sakho, amazulu aseyibonile iy'nyembezi zakho, asekubonile ukukhala kwakho, asekubonile ukukhandleka kwakho, awuza nomthandazo wakho. Namhlanje kuthiwa ngizokuqinisa idolo ukuthi uNkulunkulu uzwile ukukhala kwakho, usehlile namhlanje uzobhekana nesimo sakho. UNkulunkulu usefikile qathatha esimeni sakho kuzoshintsha indaba yakho. Ngiyazi abantu bakwazi ngesimo sakho baze bekuchaze ngokwesimo odlula kusona. Ngiyazi uma uqhamuka abantu bavele bevala eminyango, babazi isimo sakho, bazi izolo lakho, bazokuhlupheka kwakho, bazi nokuswela kwakho. Kodwa kwathi ngizokhuluma namhlanje ngithi uNkulunkulu uzwile, usekubonile ukukhandleka kwakho, usehlile ukuzoshintsha indaba yakho. Abebekazi ngokwahluleka kwakho, bebekwazi ngezolo lakho, uNkulunkulu uzoyishintsha indaba yakho. Abagcina usemumva namhlanje bazokubona usuphambili, ngoba amazulu sehlile. Uma esehlile amazulu, nababe bengakuvala ababe besakwazi ukukuvala, nabafuna ukukuvala ababe besakwazi ukuvala, ngoba amazulu esehlile. Ngifuna ukusho njalo ukuthi akakapheli ngawe, isekhona into amazulu azoyenza. Akakapheli ngendaba yakho, lisekhona ithemba, ikhona into uNkulunkulu asengayenza empilweni yakho. Azwile amazulu ukukhala kwakho, abonile ukukhandleka kwakho, ehlile ukuzokuphula esimeni sakho. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.
Mm-hmm.